Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe shuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo yanje ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibagezaho byinshi amatwi yanyu ategetse yumviriza na rimwe na amakuru atoso ya makuru yizewe amakuru utasanga ahandi amakuru tuba twigereye ku rugaga rw'intambara ubwo ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo dore ko tuhagera tukababwiriza ibiriko birahavugwa dore ko biba bikubiyemo byinshi cyane cyane bikubiyemo ibyo amatwi yanyu ategetse yumviriza na rimwe ndababwiriza ibiri kuvugwa iwacu Burundi mbabwiritse ibiri kuvugwa ku rugaga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo murabizi neza ko hari intambara iri kuza umutwe twaje uganisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FRDC babwiriza n'ibiri ko biravugwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'abagiritsi biri ko biravugwa muri Tanzania Uganda Kenya ndetse n'ahandi hijya hino muri Afrika ntibagiye kwabwiritsa n'ibiri ko biravugwa mu ngufu y'amakungu ya kure na cyane cyane mu ngufu y'ibiyaga binini Eka mire kuna kenguru kiloho jire gufionda sabuni. Homo notazi kwa jambo. Kalito sabuni gufionda ko nawe kandi wafionza ukazogira. Kae nawe uhora urongo ukomeza dusangiza n'ibitekerezo ahwerere hose ndagukenguru kiye cyane. Ariko ndahera konsaba nawe utereze gufionda sabuni kwa ariko karyo. Kwa mano kwa kwa jambo kumutwa nitso sabuni gufionda. Kone tso amura gufionda sabuni. Wakomeza udusangiza n'ibitekerezo. Na kwibuka gusharinga inkuru zacu kugira ngo nabandi batabasha kuzibona babashe kuzironga. Reka ntangure kuri iyi nkuru mwugura ku Repubulika Rusange ya Congo bamenyesha amakuru bateshejwe izabo bari ko baragerageza gutorera umuti ingorane zijanye n'ukuntu bakora kuva intambara itangura mu buseruko bwa Repubulika Rusange ya Congo bamenyesha amakuru benshi barahunze bava mu burere bwigaruriwe n'abagwanyi ba M23 amaradiyo menshi cyane nayo urugara kubera umutekano muke muri ubwo burere bamenyesha amakuru bahungiwe mu nkambi atandukanye yabateshejwe izabo igoma barose inyigisho kugutanga amakuru kuru ajanye n'ibikorwa byo gufasha mu gihe byihuta izo nyigisho zitunganijwe na Arseri zabaye kwa gatatu n'uwa kane w'indwi iheze ndugira kandi nkuguritse uko mu Burundi umukuru w'inama nshingamateka arabuza abashingamateka bose kudoma urutoke ku ngorane ziri mu gihugu agategekanya kugarukana igihano cyo gupfa kubahungabanya ubutunzi bw'igihugu inanga mashinga amateka y'u Burundi yarize iranemeza integuro y'itegeko shiraho amafaranga leta izokoresha mu 2024 ndetse n'2025 bamwe mu bashinga amateka bari bavyiyamirije kuva ku munsi wa gatatu mu gihe umukuru wa senare yubahiriza amatungo ya leta yari yagiye gusigura umwihwezo w'ibiro vyiwe ingorane zahaze u Burundi cyane cyane ibitoro umwe muri bo yasavye bagenzi biwe ko batopfuga amajambo maremare kuko hari abataha n'amaguru kuri uwa kane abandi baserukira abanyagihugu bagarutse ku myidogo y'abanyagihugu kubijanye n'ubuzima buzimvye yarenze urugero mu Burundi ivyo ntivyanezereye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gisirenda Birabe yanasavye gutora ibindi vyiyumviro akabigabisha ko azobaca inoke kubwa Daniel Gisirenda Birabe abashinga amateka banegura ingorane ziri mu gihugu bategerezwa kubiheba kuko abarundi bagishobora kuronka ivyo bafungura ni murondere iyindi mvugo canke murondere ibindi muvuga kuko twese turi abarundi ni mubandanye muvuga ko ayo majambo avuga ko abarundi bakenye kandi ko bari mu bukene batagira izina abarundi barafise ibyo bifungurwa ndetse n'ibyo kunywa kwicara ndatse kugaruka ku miduridu y'amakuru naguteguriye nongera nkubwirize yuko kandi nanone beni ibiharuro biteye ubwoba vyononekariye mu bitero vya ADF umusirikare yarongoye intara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeje urupfu rw'abasivile batari munsi ya 41 baguye mu bitero vy'abagwanyi ba ADF mu karere ka Beni amashirahamwe yigenga yo avuga ko abapfuye batari munsi y'ijana ndatse kugira ko nyene mu idodo y'amakuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari gitondo cyangwa se nimugoroba ibanye naho twumvireze uherereye ariko na chat mudafata 10 cyangwa 15 gusa umvire byesha amatwi yategetse yumva idoni do y'amakuru mu kanya gatoya kuri mikoronjuba uri ko umviriza ndi bunyoni umugenzi wa ukazi hakaze mu dorido ya mukorambo yamwe nanje bunyoni umugenzi reka nangure muri programme wa rusangi ya Kongo gureze ko bamenyesha abakuru bateshejwe izaho bari ko baragerageza gutorera umuti ingorane zijanye n'ukuntu bakora kuva inambara itangura mu seruko bwa Repubulika ya Rusangi ya Kongo nyesha makuru beshi barahunze bava mu burere bwigaruriwe n'abagwanyi ba 2023 amaradiyo meshi nayo arugara kubera umutekano muke muri ubwo burere bamenyesha makuru bahungiye mu nkambi atandukanye yabateshejwe izabo igoma bararose inyigisho yo gutanga makuru ajanye n'ibikorwa byo gufasha mu gihe byihuta izo nyigisho zatunganijwe na seri zabaye kuwa gatatu n'uwa kane w'indwi ishize abeshi muri bo mu bamenyesha makuru bakorera amaradiyo Imasisi na Rucuru imbere yo guhungira igoma umugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko bwa Congo Isumayeli Mutunguru umuyobozi wa radiyo y'Isake muri teritwari ya Masisi nabo bakorana bahungiye igice cy'ibikoresho byabo by'iradiyo ubu iyo radiyo ikorera mu inkambi y'abateshejwe izabo ya Rushangara muri karitsiye Mugunga igoma urugendo rw'iyo nsamirizi igoma rwabaye rurerure kandi rugoye twahunganye bimwe mu bikoresho byacu kuva Imasisi gushika igoma urugendo ni rwari rworoshe kuko bimwe mu bikoresho byaribwe n'imirwi y'abagwanyi twahise mu gushinga amaradiyo yacu aha mu inkambi y'abateshejwe izabo niko bimenyeshwa na Isumayeli Mutunguru amekesheje ati nubwo ibiganiro by'iradiyo bikogwa imwe mu ngorane dufise n'ubukene kuburyo na bandi bamenyesha makuru beshi Sumeri Mutunguru na bagenzi we barafise amakenga ku burambe bw'ibyo bakora dusaba amashirahamwe atandukanye kudufasha kugira ngo dushobore kubandanya dukora muri ibi bihe by'intambara kandi seri iriko iragerageza kwigisha abamenyesha makuru muri iyo ntumbero abamenyesha makuru beshi bateshejwe izabo bitavye inyigisho zijanye no kutanga makuru y'ibikorwa bijanye no gufasha mu gihe cyihuta Abudurayi Bari umukuru w'ibiro vya seri muri Nord Kivu yamenyesheje ko ashigikiye abamenyesha makuru bateshejwe izabo amenyesha kandi ko seri yemeje kubandanya ifasha abo banyamwuga aseri ibemereye rero ko izobandanya ifasha urunani rw'amenyesha makuru bateshejwe izabo niko yatangaje ku ruhande rw'iwe Rozari Zawadi umukuru w'ishirahamwe ry'ibinyamakuru UNIPC gisata cha Nord Kivu yarateye intege abamenyesha makuru bataye izabo abasaba gukorana akarangamutima k'umwuga yashimiye ku kamaro ko kubandanya biga mu ntumbero yo gukora ibikorwa byiza mu bihe bigoye nimwe kandi Burundi nanone umukuru w'inama nshinga mateka arabuze bashinga mateka kudoma uruteke ku ngorane zirimo gihugu ategekanya kugarukana igihano cyo gupfa kubahungabanya ubutunzi bw'igihugu inama nshinga amateka y'u Burundi yarize iranemeza integuro y'itegeko ishyiraho amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024-2025 bamwe mu bashinga amateka bari baviyamirije kuva ku munsi wa gatatu mu gihe umukuru wa senare yubahiriza amatungo ya leta yari yagiye gusigura umwihwezo w'ibiro vyiwe ngorane zihanze u Burundi cyane cyane ibitoro. Umwe muri ayo yasavye bagenzi biwe ko batovuga amajambo maremare kuko bari hari abataha n'amaguru. Kuri uwo wa kane abandi baserukira abanyagihugu baragurutse ku myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'ubuzima buzimvye yarenze urugero mu Burundi. Ivyo ntivyanezereye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giresse Ndabirabe, yasavye gutora ibindi vyiyumviro akagabisha ko azobaca intoke. Ubwa Daniel Giresse Ndabirabe bashinga amateka banegura ingorane ziri mu gihugu bategerezwa kubiheba kuko abarundi bagishobora kuronka ivyo bifafungura. Ni murondere iyindi mvugo canke murondere ibindi muvuga kuko twese turi abarundi. Nimubandanye kuvuga ayo majambo avuga ko abarundi bakenye kandi ko bari mu bukene batagira izina. Abarundi barafise ibyo bafungura buri munsi, ariko nimba mushaka ko buri murundi aronka indege aronka umuduga ivyo ntibizokwigera biba. Muvuze gutyo nshaka kwabaza, bega umurundi adakenye asagute? Bega umurundi atunze we asagute? Uwo muntu akenye ninde, mumutora gute? Niko Ndabirabe yavuganye agashavu ububeshi ku ngorane z'ibitoro. Mugihe abarundi bageze ku rugero rwo kuja kugura ibitoro mu rubibi Kongo kubera ubukene kubw'ibitoro, kandi umukuru w'igihugu n'umushyiraganje wa mbere basiguye ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro kandi hakaba hari ingorane zatewe n'uruhagarara rwo kuva 2015 n'imvo z'ibiri nyamukuru zituma ibitoro bitaboneka. Haraheze amezi hafi 42 muri iyi minsi bikaba byagoranye gusumba. Umukuru w'igihugu inama nshingamateka yemeza ko hari abantu banyegeje ibitoro mu mihana yabo kandi bikaba ari ibitoro byinshi. Mwagumye mugaruka ku ngorane z'ibitoro, ariko ndababajije abo bantu binyegeza ibitoro mu mazu aho umuntu ashobora gufatanwa amaritiro ibihumbi bitanu ibihumbi bitatu y'ibitoro, uwo muntu kubera iki abikora uko? Kandi mugaca muvuga ko atabitoro bihari mu gihe muri mwebwe nyene hari aba kinyejeje mu mazu canke abagenzi banyu, ariko mutavuga na kimwe, bagaca baja kugurisha ibyo bitoro ku giciro kirekire kandi mugaca mwitangaza nk'uwo bakoloni babikora. Abakoloni badatuma amazina atuma tuguma ubukene, bagaca baza kudukira ko ibihugu vya Afrika bitazokwigera bitera imbere, ariko biratwiba. Ntiyadushije agashavu kandi ugarukana igihano co gupfa. Ntimukore nkabo bakoloni, abo benyegeza ibitoro kugira ngo abanyagihugu bagumuke. N'ubu genda murabe, hariho amakamyo ariko arinjiza ibitoro, ariko ico gitoro ciza hehe? Tuzosaba leta isubizeho igihano co gupfa ku muntu wese yofatwa ariko areba ibitoro, kuko ivyo bisa no kunyegeza igihugu n'abanyagihugu muriko muravuga. Yicirwe aho nyene ku yuko yirango ibintu bizoca bisubira mu buryo, niko Daniel Giresse Ndabirabe yadugije agashavu. U Rwanda igihugu camacigwa mu mporezo. Kubwa Daniel Giresse Ndabirabe hari abakozi ba leta bimwa imishatsi bamara amajoro badasinziriye kugira ngo ibitoro biboneke. Arababazwa no kubona hari abantu baja kugurisha igitoro cyo Burundi mu Rwanda. Nta muruba n'abarundi baje hanze igihugu bavuga ngo nimuhe igitoro Burundi, Burundi nibwo habwa ibitoro. Kuki bamutiyamiriza leta niyo itanga amafaranga y'agaciro kugira ngo ibitoro bize, ariko bamwe baca bacegeranya bakaja kukigurisha mu Rwanda, niko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yamenyesheje guca inoke. abwira abashingamateka biyamirije amurengera ku bukene bwa igihugu cy'u Burundi. Ndabirabe yamenyesheje ko yifuza ko bacibwa intoke zabo. Mushara iki muri mwebwe nta bagurisha amafaranga y'agaciro canke bagenzi banyu, ariko murakuga nta mafaranga y'agaciro ahari. Igihugu nikigira amafaranga y'agaciro, murashobora kubaka gute ayo magorofa tubona? Si amafaranga y'agaciro amunyegeje kandi mukananga kuyacisha muri beribe. Ubwo uwo baca izo ntoki mukoresha mukavunjisha ayo mafaranga mva makungu mu gihe igihugu kiguma gike naco kimwe yaba n'abanyagihugu. Niko yavuganye agashavu yarangirije avuga ati: muraboroga hose ko ubutegetsi bwananiwe. Ubu ndukubwiriza ukuri, igihe tubapfunze mwebwe nyene muzovuga ko amaborezo yuzuye. Bamwe baravuga ko batazokwigera baha amafaranga yabo leta kugira ngo yayifashishe, ariko muririsha gusa. Ariko mukananga kwiyamiriza abahungabanya ubutunzi kugira ngo babambe kumwe ku giti. Ngaya ngo ukorera umurumva kwano mu gihugu cacu ikibazo k'ibitoro cabaye ikibazo gikomeye cyane. Reka ndabwiriza none ko Beni ibiharuro biteye ubwoba vy'ivyononekariye mu bitero vya ADF. Umusirikare arongoye intara ya Nord Kivu, umusirikare wa Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo yemeje urupfu rw'abasivile batari munsi ya 91 baguye mu bitero by'abagwanyi ba ADF mu karere ka Beni. Amashahamwe yigengayo avuga ko abapfuye batari munsi y'ijana. Ibitero vy'abitwaje iterabwoba babaganda ADF biguma bigwirirana mu karere ka Beni ville no muri territoire muri ayama ga aheze. Ivyo bitero bikogwa ku burere umagrupo manka mu komine akijuje inara ya Ituri ku mpera za territoire ya Jugu. Amashirahamwe yigenga yemeza ko abasivile batari munsi y'ijana biciwe muri ivyo bitero vyahitanye benshi, bikaba vyabaye mu mpera yinga ihetse. Abandi banyagihugu benshi barakomerekejwe hakoreshejwe ibikoresho bito bito nk'ibipanga, bikavugwana n'ikisoni Muhindo umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu karere. Abana, abakenyezi n'abakenyezi bashaje nibo benshi bahitanywe n'iyo ntambara. Niko ayo mashirahamwe yigenga agaragaza umubabaro. Abasivile barenga ijana barishwe n'aba ADF muri ivyo bitero. Ikibabaje gusumba, turabona ko abasirikare bacu ataco bashoboye imbere yabo bitwaje iterabwoba. Niko Muhindo agaragaza umubabaro, avuga ko turiko turarondera ibindi biziga kugira ngo tubihambane iteka. Amasoko mu bijanye n'umutekano bishinze intahe, ariko badashigikiye kwivuga amazina yabo mubavuga ko ibiharuro biteye ubwoba kurusha ngaho. Imiryango myinshi yarabuze ababo. Ibiharuro dufise nuko atari munsi y'abanyagihugu ja 40 bishwe vyemezwa n'amasoko yacu. Itangazo rya leta rishimishwamo abanyagihugu ubwikeje yagiranye n'umushirikirakare arongoye iyo ntara ya Nord Kivu General Peter Chirimwami kuba yarongitse umurwi ku rubuga. Abantu 91 barishwe mu nyamaswa, abandi 90 barakomereka. Bahamane y'ibindi myinshi badahurirwa vyononekaye. Muri uwo mwanya leta ya Congo ihoza imiryango yabuze ababo iriyamiriza ivuye inyuma bitero bya ADF muri ico gihe ca Congo gishikajwe n'indyane zidahera hagati y'imirwi itwaje ibigwanisho. Abarongoye amashirahamwe yigenga hamwe na bamwe mu batowe mu Beni babona ko iyo tangazo ya leta ya Congo ritarikwiye muri ibyo bihe. Abanyagihugu bo muri Beni no mu karere ka Nord Kivu bariko baracamwo. Erimba Fumoje yatowe muri Beni yibaza ko leta yari ikwiye guhagarika ubwo bube gito, hanyuma igatungura kugura ibitero bizotuma ibitero vya ADF mu kare ka Beni n'intara ya Ituri bihagarara. Aba ADF mu rwo turuka muri Uganda uri ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba wa leta ya Amerika imaze imyaka itari ikora amabi muri Nord Kivu. Abasirikare ba Congo na Uganda baragize urunani rwo kugwanya uwo murwi, ariko nibishoboka n'uwo biriko hari abanyuruzwa harimo abakenyenzi bo mu bihugu byo mu karere barekuwe muri iyi myaka iheze. Uwo murwi wagirizwa kuba wisha abasivile benshi b'abanyekongo. Tutwanywa nyuma cyangwa ko muratwumviriza, reka twe dusubikiye hangaha gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyora sabune mu mutarafyo ndako, ariko kandi mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakura cema kagira Imana amahera kuri mukuru njamwe ko murumviriza ndibunyoni umugenzi. Ciao ciao.